mavuno. Nikipanda mbegu linaozea mchangani. Nikipanda mbegu linaozea uko ndani. Konyauma, oke langona tukauze. Konyauma, oke langona tukauze. Nonono kuona toka kimwana isiondo. Nonono kuona toka kimwana isiondo.
Take another day.